black. Rhino, yeah, Rhino, me, Rhino, not Rhino, Rhino, they want Rhino, 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 Rhino